Massa boy, touch your toes. 6:30, the way I go. Dirty dancing, private show. How she a wine, so dusty a flow.
Kude, kude.
Cause she dash you low.
Kude, kude.
You want a body day.
Kude, kude.
You want to take your way. Kude, kude. You let me have to say. Mafia.
We get such a flow.
Mafia.
Wine in the girl and smell.
Mafia.
I know. Wine up the extra girl wine. And no stop. The girl say wine. And no stop. Girl say wine. And no stop. Who is she a wine? She a wine. Not the car line. Run over girl. Come on away. When you a wine. She a wine. Not the
bus a wine. Touch her toe. 6:30. The way you know. Dirty dancing. Private show. How she a wine. So must be a flow. Kule kule. Look how she dash you. Kule kule. You want to body there. Kule kule. You want to take you. Kule kule. You make me have to say. Mafia. Real girl is coming up. Wine up the extra girl wine. And no stop. Girl steady wine. And no stop.
Hey yo, 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 hey yo,
hey yo, hey yo, hey
yo, hey yo, hey yo, hey
yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo, hey yo,
Now, okay, guys, the commander, organisatrice de cet événement, now, okay, quand une vie chocho, diva, ça m'a dit qu'on a comparé les images, quand une vitro, c'est un art muziki, ou mahanga, tous les deux, un nom muziki, ou barundi. Je sais quoi, rende DJ Alida, guys, une vie chocho, non, moi, si, non, moi, c'est un art mukazi, cash, y'a mai 5 minutes, que la ganawe, à tout guérir, qu'on gagne 8 mètres, ou qu'on gagne queens. The Queen's Dom, Kungene Avote, Ukungene Rose, Badia Dada, Nukungene Vasho, Kukrea, your team, Rekaswig and Nevjo, Serekatwe, welcome Kwanza Alida Sava.
Sava,
Ramizaneza,
Sava,
Nabu, Shenyene,
Kunda George,
Lago, Ramiko, Black TV,
Black TV, Mwame, respect to you guys.
Voila, respect to
the star system. The star system mixtape.
Voilà.
Ariko uyu munsi ndi hanze, a Black FM. Ariko equipe yanje yaje kushigikira kandi niteka ntawe kabisa.
Voilà. Merci beaucoup. Watu kiri kim kuri Queen Dom.
Queen Dom ni equipe na team ya DJ babakobwa. Twagize ubumwe twatanguye kuri edition ya mbere. Biagorana gatoya nitwashobora kuyofisializa wera umwanya tubotari kine kandi yari ntango
voilà
natuvuga tuti deuxième édition Queendom DJs tegerezwa kuba ari official izwi hano mu Burundi hose binashobotse no mu mahanga dushikeyo na wamenya nije gufata mu mugongo abakobwa tuba entraîner na byinshi dufise me umutima wo gusangira ibyo dukora kugira ngo bareke kuguma mu nzu bareke kuguma bajyana
iki uyu mwanya wari kubikora mu mwaka uheze mu myaka ibiri heze kuki washatse gukreya Queensland muri 2022
en fait uyu munsi ni kubera ari edition ya kabiri ubwa mbere en commencement ni byari byoroshe kandi nari mfatiriwe cyane ku buryo nta mwanya munini nari mfise wo gutegura ibi bintu me ubu kubera nari mfise n'uruhusha ndavuga ni barananyereka n'inzira bimeze gutya nayo se nabantu bangira inama bavuga ati ubwa mbere mwarashoboye kubera ko ubu nawe umutoca mwofisializa mukabishyira ahabona kugira ngo ba bakobwa bahora barira kuri YouTube ba bandi bahora bavuga ati twigishe turabikunda babaze babasange niko kajyo rero niwo mwanya mwiza kandi il n'y a pas de regret c'est le destin.
Voilà.
Naoudzi mambu.
Tout avait changé Alice. Bajabana nivets, wabakuye.
Na wakuye mwindi team etwa Holy Star DJs.
Ni bakwitwariye kuko bajya bigeme nibeza cyane guys. Nimba utarabona nibeza cyane. Reka ni natwereke astuce yakoresheje kugera nge aba DJs babiri kugera kwinza ibeho.
Ope nakimwe ope ni nabanyarwa babitanguye kubera abanyumvise. Bacamva na mugenzi wacu ari mu Rwanda DJ Ira. Babati aba bantu baratujyanye. Ifoko tuba amazi rero ajya ama groupe yandi ntacho bansa byambwiye ati icyo dushaka nuko tuguma tubona bakora ntidushaka kubicarika twebwe byaranze wewe bandanye
iyo bakubwiye umukobwa mu DJs bafyakira gute uravye turagiye ko abakobwa ari abantu bo kugenda neza atari abo kutaha ijoro twese ko ba DJs arakazi kagoye cyane wowe ubibona gute uzanye aba bige mu mwuga kandi uzi ko bigoye cyane
bo biragoye ndabizi kandi naje ntivyanyeroye kugira ngo ushobore kugera aho ngeze ubu oye gutaha ijoro ni contre cyane n'ababyeyi ariko hari ugutaha ijoro uzi yuko uvuye kubira icuya uri kuronderera umuryango si uko abahungu ego barafise uburenganzira ko nabo umutekano ntuba ari mwinshi cyane kubera ijoro rigendamo ibintu byinshi
yego
abakobwa sishobora kwemerera umuntu ari munsi y'imyaka itemerewe ngo yinjire cyangwa aze asanga ngo ndamwigisha ego ari ku ijoro oya bajya abakobwa barafise uruhusha kandi n'ikindi kintu nokongera ko mpangurira n'abandi bakobwa nimukura amaboko mu mifuko musabi mushababye mwegera rikagutinya umubyeyi kuko azogera none uje kwa muya ababyeyi barondera oya kandi ababyeyi ntibazokwamaho directeur rero kuko abakobwa tuzwi uko turabanebwe turi iki niturabanebwe na gatatu mwabyiboneye namwe bwo bwanyu barashoboye nta ijoro uzi kuri uzi icyo ushaka kugera ko
voilà est-ce que umwigeze
uzi exactement aho ushaka kugera ari nayo mpamvu ubanze ukegera umubyeyi d'abord bawubwira ati mama bijya bintu ndabikunda ahubwira ati banze ureze ishure nuko nyine kubera ijoro n'ibindi bintu
tutabeshanye umwigeme agiye mu bintu byo kuza arataha ijoro n'ibindi byose hari igihe bavuga ati umugabo wanjye cyangwa njomboriza kuronka umu boyfriend muri kazoza cyangwa kutagira mariage bose ibintu byinshi nk'ibyo biratuma abigeme batagira ama mariage bakasanga ati umugabo niyo nyakira kubera nta ijoro eske na byone byo babangamira bivanye n'akazi bakora
ikintu gihari ni kimwe gukora ijoro ubuzi bw'ijoro buratandukanye none n'abagore b'abasekirite babaho
ego barabaho
n'abagore b'abaservisi babaho
ego
n'abari mariye muri bo bariho
yes
kamuka akazi k'ubudi ego akazi k'ubudi DJ si akazi kabi nuko abantu bagafise ko mentalite itari yo uzi ushaka kugera imbere ushaka gutera imbere mu DJ utegezwa kuba ufise discipline cyo ni cya mbere
ego
icya kabiri kwicisha bugufi none kuba nuzoje kuduza ibitugu uje kugara ku bafana cyangwa uje kuraba ikizisha umubyeyi hama ngo bigire aho bikuzogushikana cyangwa bigire aho bizokugeza muri kazoza uzi ko ufite disipuline ni ikintu cya mbere kwanza kinatuma atabunebwe ntibisaba kuguma ugira amatwenyuma ni nka football ni nka ekipi ya basket dusa rero ndabakangurire yuko baze akazi k'ubu DJ n'akazi cyo kimwe nk'akandi n'akazi gateza imbere nk'akandi DJ karanyugirije indege tuzi gute ko abandi katazobashira peut-être bashaka kungira umu DJ officiel wo muri Abidjan w'umwigeme ndi umurundi ariko hari aba DJ barahari ariko niyo opportunite nari mbonye mbwiwe n'iki ko abandi atawicaye aje akiga akabimenya bishobora guteza imbere abantu cyangwa bakaronkera imbere tusa umva ni akazi nk'akandi ni nko kuba umujonaliste ni nko kwicara mu biro ni umva biratunga ego
n'igiki navuga ati kibangamira mu buzi bwa DJs
ikintu kibangamira mu kazi k'ubu DJ iyo iyo winje mu DJ uje ufise umutima wo kurondera amahera uje ushaka kuronka amahera ku nguvu nari ntavyo furose kubera iki kurondera amahera ku nguvu gute bisiguriki bica mu nzira nyinshi rero mu guca mu nzira nyinshi niho bica biperturba
nica yakize naho cyo kuba umukobwa mu DJs
uyigurira muzu uritunga arwaye urayirira nimba ari famiye ukayitunga n'abadj benshi ngaha mu Burundi batunze amafamiliya yabo
ubona gute ko sosiyete yo kwakira abigime b'abadjs
ndabizi ko bizogorana ariko bivanye n'ibikorwa tuzaza turaberega ku mazo sosiyete atandukanye bazogenda barabona yuko akazi dukora atari kabi
nige kimugiye kutwizeza muri Queens Dance.
Windom DJs baje bafise ingufu tuje gukorana buri muntu na competition nimwe turimo na ari abantu batangwa kuvuga ngo none ngo one town DJs ngo bigiye kugenda gute wapi ni nta muntu numwe tuje gukompeta nawe tuje gukora nk'abakobwa nk'abigeme dutezanye imbere
merci beaucoup
merci aussi
yali DJ Alida ni teko nka jewe n'ibintu babwiye nawe nyimba ufise impano yo kuba umu DJ ntugatinye ni wowe n'umutima wawe ni gukora icyo ukunda so guys feeling in no days nibaza ni vibe zo kuvuga ati ikwaspira ku umu DJ ariko kugumana natwe to feeling in no days ni quickest dizom ni queen dancer ni team EJ ibaba guys ifise vibes ifise nguvu ifise imigambi yo kugera kure muyishigikire kure na kure turi kumwe namwe turabakora cyane
Platine. Yes, leka tumure iminota itanu DJ Terry hama dusubire twumvirize Chelsea nawe hama muraza kumbwira ingene byari bimeze sivyo none kandi baraberewe ushaka jewe ndabyemeye ndaza kubikora ariko leka tubanze twumvirize bajya gago tore basi